exercises, 8 count push-up, 8 count push-up must be done in 4 counts of 10 good repetition. 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 4.
Wala, wala may mineral.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 5 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 9 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 hold.